ka tohi ora ki tēnei kiri ko whatu, ki tēnei kiri ka wā. He toto mā ringiringi, he toto mā tahetahe, he toto whakariki, ko te whakariki.